We shamba na sateka, na sayuwe chajwe unapekuku. We shamba na sateka, na sayuwe chajwe unapekuku. Tensai chiwewe, chukai chiwewe, kweshi webtukame. Tensai chiwewe, chukai chiwewe, kweshi webtukame. Chacha, cuya chacha, putia.